tangi roa ko ia pera. Nā roa e whakatū pera tia. Te kuroa kongamau mātua ki te ke ki nā taumata teitei. Nō reira, moi mai rā e nā tupuna. Moi mai rā, moi mai rā.
Let's go. mate.
Big chest fight, Hampton. Under. Under. Under.
Hampton.
Big chest fight.